abusiafo wo ye komfo na kwa afahye na kwoshia komfo wo a amufi nsoko ye a pachew na yobi ape agbalagbato a jaeto udi agura ndio meye ho no ubigane wo komfo amkomfo nsoko nti wo kwa afahye kwoshia nsoko akomfo a na wahia wonyamtre agbalagwade ntra se betu wo ho na afahye wo hwi e afahye a ye ne bra nam onkomfo bawe onona o sake ne konfu bi ne chairman no o won chairman wi mo kai se mi video bi anam se ne chairman ni sulu no e konfu ya e na fashion na wi ni suma na sisi ya o si ni sunu efe nchidi but ene enye konfu na se ne meka me ba wa chire mo ha wana konfu pe to to agbalagba a lita odwane enye sanke dibisi bisi ye o try me kro o ma konfu amate o mo na meka yi and you mean any the share front mano ever on quaja and the share white and so ayo and so co say cut a drew a drew a when you see be briati say a cut a bona bona a drew pa a cut a bona a drew a bona ni nanny fee in so co and a sequa mona emma bona ye dean nane confuia or chia on my beckon was empty a feeling is many seer or churchia onana ubi etu na gbalagba no ha e ono nti baba chemo kwa ya mefa so me hu se na otu na gbalagba na before no se ya kase nsoko a nsoko ni ba bia ya kase duro ho a na e ma abono ji din e wa duro ho nsoko fo e na ma asante fo ntokwa asante kun bi ya no nsoko fo na ma asante fo din kunim. Yes, I'm with you on powers. And you can say, in Sokone, Asante, I'm one time, Kese, Edamuntem. Okwa Santia, you clear for no, Soko Bain, and Soko for Guano Ho. Send Soko Hiniko, Asantia, Okoda, a doom hinifi. In Sokone, Asante for the Ewo, I don't fuck a seer pa, Edamuntem. Na in Sokon Kwane Krua, koso a yewo bosumi ho a se wo koho na wo de hye unhuna chi akwan waaji wa chinia na ba kuba bia o mafida o ko kan wase mpɛ less than 3 days ba bia o hye bia oba nso ko nko ne ba bia o kwa sinsu ntotsen ai wa disi wo se sinsu sinsu guma na ne ma ni hwi gupɛ nsu be sachato instant and tell me that you can't a drua, nine in soco. And a man bono a ye deeper, nine in soco, ne second in conquaja. Then a man bono ye deer be bree, et is in soco a drew a drew on. Slander the swore, but never be now say, O my jay, your man say, you who never be. And he conforno a flag dead or church and the master no channel. Master no, that conflict very, very controversial. Mokai. Konfu na nkuna kwa jia udi afasha oma wenji konfu ni suja no. Konfu na se kwa nsu na oneba bi umeji yiri suwa hono. Konfu ya kwa afasha bi asia omu bi afen izi. Oye very stubborn. Oba ya nche ba nisuma ina usuni ea no shi ya nkasa. Ha, nisuma usuni ina no shi pa. Sembe keno. Yeba ushe hawa mfaswa na motono dunu. Ya mshe wa ha. Ndi hai na okomu. Konfu ba na mpeme show na nim aha na konfu mpeme pe video no ti no tata mi sa ndi ze makujina nchen ba han mi hu se da bi konfu no moto agwalagba mon hwa debi won se na sana jimi mada mon hadi na sana jimi nti osa na ta konfu na to agwalagba no otumi bia na mi se mi heme hadi wa da mon hadi. Oh, young, so soon, that's an edgy me. We know motor not balaga. That's an edgy me, and a while the summon we bow. But still, the summon is summon beer. Say a tuna drew an onion da, or frio, and give it to a fria. The horn onion de, or fria, no motor balaga. And tea, walk away for. Only so quack on forno, or not to a way in canoe, but summon who say a horn is a wide thing. wọn sɛ no hu so suma ne mpɛ saa na hwadeɛ wobɛto ate na yi no ayi bɔ nan wɔn yɛ bɔ nan no meni sɛ mohu a wobɛto agorɔ bate no ate ayi no ate ɛna wɔsa hɔ no ɛna wɔsa hɔ no hwɛ suma ne bɛkɔ na foforɔ asi ɔmɔto akoa no to no agorɔ agorɔ saa amfa isuma ne kɔ sɛ foforɔ asi mosi asi nti asi agye ɔkɔ na ɔkɔsa ne ho nti na saa akɔmfo no to no agbalagba saa nti video wei no mɛkyerɛ m 3 weeks a mɛfa so detiam sɛ ɛto no agbalagba 1 ɔsa a ɛma no asa no gyimi ɔsa a agye ɔstɔpe menim mo a munim saa de no sɛ 2 bi agbalagba a ɛma no asa no gyimi 2 kwan a suman no ɛbɛfa so akɔ no ɛkyerɛ saa suman wei a ɛkuro yi ɛyɛ suman bi a ɛfa na ɛkyɛ ɛba ɛkyɛ paa ɛkyɛ but wɔn sɛ mani firi ɛkɔ fast ɛna mosin sii fam nti ɔkɔ yi ɔkɔsa ne ho na mosi aba basa mɛka na akɔmfo no a mintwa nti na sɛ simi hɔ a mehyɛ mpia pipis bikɔ na ɔtatam saa megyina ha na ɔbɛgyina m'anim ɔkura sika mmienu nti na ɔma no ho ntɔme ma wokɔ afahyɛ bia mu huɛ nti ɛna third one nso ɛyɛ afei su sɛ ɔte na yi no kɔmfo ɔyɛ yi bi a woto no agbalagba woto nyɛno a nti wobi sɛ ɛtumi te na ade no bi sɛ bi ɛda ne nsa ne nan nti ɛte ayi ne ɛda ne nan no nti these are 3 factors a mewɔ bɛyɛ 6 factors a mene gyitɛm sɛ kɔmfo bi wɔ hɔ a moto no agbalagba nti in this video no na ɛ 3 factors 1 haw a no ɔsa no ɔto no a ana sɛ da gyimi 2 na afei nso haw a suma no fa so de kɔɔeɛ ɛno nso ɛkyerɛ ɛna afei nso ɔte na yi no me a ɔtom bi ɔto a na mensɛ me mehene aha ɔto pɛ na mensɛ me mehene saa nti saa kɔmfoɔ anim deɛ no bɛnti no ɔbaeɛ no mpɛ sɛ metwa ɔtata me saa nti bi metwa no peacepeace nti na ha branam branam ɛwɔ wankyi kwan no so wotrɛ se bi no so a kɔmfoɔ ne meka sɛ wopɛ awo a infact saa kɔmfo baa no ɔyɛde ne nɔma ne waaseɛ no wotumi afrɛ no hi time tv online kɔsɔ ne fole for more updates yɛ more videos wɔ abataa afahyɛ yɛde bɛba but me sɛ nyɛmfa mae kɔsɔ ne fole yɛn bye bye.